eenyuyyu fudhatu aduu gooftaan na baasee kuni namu deebiitee dukkanooftu garuma faama namummaasa yeroo hundaa na wajjinidha mana waaqayyo kootii keessa bara bara ani na jiraadha bara bara ani na jiraadha bara bara.
Yesus na fi fakoti